Sihlobo sami lesithandekako sawubona vuka udle indlela yakho yinze uNkulunkulu loqalisa umsebenzi lomuhle kuwe ngineliciniso ukuthi utawufeza ngoba ke teli akalali kwangathi uNkulunkulu angakhanyisa abuso bakhe kuwe akugcine akubusise kwangathi uNkulunkulu somandla uNkulunkulu lomkhonta njalo angakupha impumelelo elule isandla sakho aselulele kuwe lesingakafinyetwa kuthi besingethe saphilisa kwangathi uNkulunkulu angakupha kuthula asihlanganyele ngekufunda encwadini yalokha sahluko 15 sitawufunda khona verse 6 na verse 8 athi nasafika ekhaya ameme tihlobo takhe nabo makhelwane athi kubo thokotani kanye nami ngobe sengitholile imvu yami lebe ilahlekile bese sifunda na verse 8 usinika lo mcondo lowo naye ngathi verse 9 uthi athi angaluthola ameme tihlobo takhe nabo makhelwane bakhe athi kubo thokotani kanye nami ngobe sengilutholile lohlavu lebe lulahlekile Sathane uyawuhlale amubi njalo ngekuthi tikhathi tekuhlangana nekuhlanganyela enthokotweni emadzilini ekubongeni abe mancane anciphe ngenxa yemkhuhlane yekugula nalokwa nalokwa ngale kwaloko umhlaba singawenda ufane nelizulu ngekuba netikhathi tekubonga mawuchubeka Jesu ukhuluma nangekuthi ngekuphenduka kwesono sinye lizulu limangethi nyawo leya celebrate kuyabongwa nawe ake sewufunze noma ke simo kungathi asiso lesivumako kepha asibe nendledlana nje yekwenta tikhathi tekubonga tekuhalalisa noma ngabe lolo kwendekile kuncane kanganani ake ukurecognize ake sewukubone ukuthi bewungeke ukwende kube bekungasi umusa waNkulunkulu lapha sithola labantu wekucala ulahlekelwe yimfu makayithola ubita bomakhelwane ubita tihlobo utokwenda litsile angathi noma wenda litsile ngayo yona lemvu beyilahlekile angathi kepha nje lengkwatiko wenda litsile nalomfati bekalahlekelwe yicoin yinye libhayibheli lithi utobatshela kumbe nabo bamangala masafakaza awu bathandekayo ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi luhlavu lwami lebelulahlekile sengilutholile kumbe labanye bamangala kepha labanye bathi amen bajabula kanye naye yenda emadzili latawumangalisa nalabanye ukuthi hawu ye wena bewungaze usibitele kona lokho yanzisa umsindo wekubonga emhlabeni wende lizulu yenda ekhaya kakho kube nemsindo wekubonga kune kwanzisa umsindo wekucabana nekungavani nekuhlukubedana ake sanzise umsindo wasezulwini tifo kugula iCovid ifuna sanzise umsindo wekulila umsindo wekufelwa umsindo wekugula umsindo wenhlupheko ake sanzise umsindo wekubonga ngaloko lokuncane lesekwendekile ungameli ukuthi uyawuze wende konke Adam kwathi akagcwalise umhlaba kepha washiya abantwana labalishumi kuphela Abraham kwathiwa bantu bakhe esitukulwane siyawubangange esihlabathi selwandle nanjengedinganyeto ezulwini kepha washiya abantwana ada Abraham labangu 8 Jesu uta emhlabeni kutogcwalisa umhlaba ngeluthando lwaNkulunkulu kepha ufa ufela even lemajuda futhi ushiya akaza agibela ngisho indiza kunyathela phela emhlabeni wonke naye washiyela kubafunzi bakhe washiyela kumoya loyingcwele Lokungakendeki nawe yati ukuthi ngeke ukwende konke. Na Jesu washiyela kulabanye. Nawe ngeke ube ngetulu kwa Jesu. Nawe yati ukuthi lokho lokuncane lokwendile akube ngilokwenele ukuthi ungabanga umsindo wekuhalalisa wekuthumisa simakadze. Awu kwangathi nembala kuhlanganyela kwethu nasemasontweni emathuba lamancane lezi sinawo lesiwatholako besingenda ngemabomu ethu ukuthi sifuna kwanzisa umsindo wasezulwini emhlabeni ube mkhulu kunemsindo wetililo. Ayanze indumiso loko lokuncane lokwendekile loko lokuncane lokube impumelelo bita bomakhelwane bita tihlobo bita bazalwane bese iyaphakama indumiso ibheke kumdali. Amen.